kidogo tu.
Pole.
Na puda tuko mwisho. Tumefika mwisho.
Tusonge tu nyuma kidogo. Kidogo tu. Tusonge tu nyuma.
Just move.
Tusonge tu kidogo tu.
Akwa yemo ndo wasundi chien matinda fadhali. Family biro. Kwa medo rego tu wadi bedo nwa heo kadugo magi du family.
Space.